I-Kaizer Chiefs yaqinisekisa ukuthi umdlali wasemuva u-Elmasif Dav wayengumdlali wakamuva olimele ngesikhathi beziqeqesha eTurkey ngaphambi kokuqala kwesizini. Lo mdlali wakudala we-Cape Town City FC walimala ngesikhathi bezilolonga. Amakhosi aqinisekisa ukuthi uhlolwa yithimba lodokotela beqembu futhi kwakulindeleke ukuthi alifulathele laseTurkey alibhekise eNingizimu Afrika ukuze ayohlolwa ngokugcwele kanye nokwelashwa. Kodwa-ke iklabhu ayizange iqinisekise ukuthi hlobo luni lokulimala umdlali wasemuva alithole ngesikhathi sokuqeqeshwa kwabo ngaphambi kwesizini. Isizini ye-PSL ka-2024-2025 isondela ngejubane. Abanye babadlali abanokumanje abadlali ngenxa yokulimala uMduduzi Mdantsane, uTeboho Potsane, uDylan Solomons noGeorge Matlou. UMdantsane uhlaliswa izinyanga ezintathu engadlali ngemuva kokuphuka umhlathi engozini yemoto esanda kwenzeka. UPotsane uyalulama ekuhlinzweni inyonga kanti kulindeleke ukuthi abuyele kuzilolongeni cishe amasontweni amabili. USolomons uhlinzwe ihlombe kanti uzohlala amasonto ayishiyagalolunye engadlali, kodwa kuseqalile ukujima nokuvuselelwa. Kanti uMatlou kulindeleke ukuthi abuye ngo-Okthoba kulandela ukuhlinzwa kwakhe edolweni. Lezi zindaba ziqhamuka ngesikhathi esinzima kuKaizer Chiefs esivele ihlukene nabadlali basemuva uSifiso Hlanti noNjabulo Ngcobo. Ukuguquguquka kukaDav ukwazi ukudlala kokubili njengomvikeli ophakathi nendawo kwesokunxele kushiya isikhala esibalekile ekujuleni kokuzivikela kweqembu. Izinkinga zokuzivikela zeqembu ziphinde zengezwe nawukudlula emhlabeni kukaLuke Floss oshone ngasekupheleni kwesizini. Lokhu kuhlangene nokulimala kukaDav kushiya iChiefs ichothoze emuva ngaphambi kwesizini ezayo. UDav osanda kwelula inkondleka yakhe ngonyaka owodwa ubenethemba lokuthi uzojabulisa umqeqeshi wakhe omusha Nasreddine Nabi. Ukungabi khona kwakhe kushiya uThatanyaka Dihlokwe, Given Msimangu noZitha Kwinika kuyibona kuphela abangakhethwa phakathi kwamadifenda. Ngaphezu kwalokho, emuva kwesokunxele okuyindawo kaDav, iChiefs okwamanje inomdlali omusha uBonganisembo, okusho ukuthi iqembu lingase lizame ukuqinisa umkhankaso walo wokuzivikela ngaphambi kwesizini entsha.